Lenda kuchama ngomsebenzi osebenzayo iyeke. Uthisha, ukahulumeni, ukamasipala, ibe imali ingekho, imali ungenayo iyeke. Woza kubabu dokotela sikwenzele isigqoko semali. Isigqoko semali sizokwenza ukuthi uphile impilo engenayo inkinga, impilo engenazikweletu. Isigqoko semali sika babu dokotela senza izimanga. Ungaphila impilo oyifunayo, nokade sawuyifisa. Ngesigqoko semali. Ngishayele ku 082-459-1816 noma ku 063-689 8922 ubabu dokotela umelele nobuba
siyabingelela obingelela babu dokotela babo sisizwe ujabule mfana mhlodi njengekhahle omzulu amancinisi namhlanje siyashuthe sebuilding ithwi Nedbank House building angichaze lento ibuild sekulona kwenziwa into eziningi kodwa sene studio futhi ngaphakathi darkroom studio number 1 ilapho kubabu dokotela efika khona ezoshutha sishutha ke bonke abantu abeze kubabu dokotela namhlanje sinomela kwenda boko semncane kakhulu sifuna umbone ephakama ingane ezalwa inyanga Baba wakho inyanga, nawe inyanga. Loka sekuvela ingane ezalwa inyanga, baba wakho inyanga, nawe inyanga. Namhlanje ke into enhle, sithe ake siphathe lezi zinto elihle zethu nazo. Oh, alishoni sifuna ukubona. Wathi la unamafutha emamba ezifele, ngathi mina ubokuwaphathi ngwabona. Wathi la uphethe amafutha enhlanhla, ngathi aphathi. Wathi uphethe original wesidawana abantu abangasazi sidawana into enjalo. Kodwa ke sikhulume ngolonga namhlanje. Baba, ubingelela.
Akasibingelele, ubingelela ugcina. Isibungo kaMkhathazo ngokudabuka ngidabuka ngapha kwelika Mfondini ngapha Eastern Cape. Namhlanje lokho kuhlezi sikhuluma ngawo ngithe angeke ngikuphathe namhlanje. Sikhulume ngento ekhona mkhulu.
Akuyingene kweAlshon sifuna ukuthi uAlshon into engakanani.
Now Alshon mkhulu. Kuba into engakanani uAlshon mkhulu. Ayilala mkhulu awugeji.
Awugeji.
Awugeji la. Kale umuntu mkhulu wangapha ehostela eklimbo ngimnikele into le hayi mkhulu hayi uyasho ukuthi hayi indlela esebenzwana ngayo manje abafazi bakhe mkhulu uthi kade bengahlalelani nje nede wathola le nto le mkhulu hayi
uAlshoni
uAlshoni lo mkhulu
ngifuna ke singene kulomsebenzi uthi unesigubu
yebo mkhulu
zokusiza abantu unomukhipha umfazi nendoda awusichaze ubani udinga isigubu
umuntu odinga isigubu ingabe uyasebenza oru uyayisebenza isigubu siyakwazi ukuthi sikulekelele kuloko osuku kwenza wena isigubu into ukuthi ukwazi amandla akho akwazi ukukhuphuka wolu msebenzi wesigubu loyo
uzobuza ukuthi izigubu zakho ndodana azinalo inisimo sokuthi njalo ufuna every 3 months ngihlabe imbuzo ngihlabe inkuku ngifake igazi kwenze kanjani sidlala
hayi mkhulu into ongayihlaba nje kuphela kungaba inkuku Ngiyashaya ukuthi isigubu engizwe ngikwenzele sona kusuke kwisigubu esikanjani.
Okay. Then sengiyasithatha isigubu sekunokudla ufuna ngingakudli kuzokwenzeka kanjani?
Hayi mkhulu ayikho nje into eshintshayo. Uthatha nje isigubu uqhubeke uphile impilo yakho ukuthi nje impilo yakho izoshintsha ngesafana nasekuqaleni mkhulu.
Okay. Asibuyele ophondweni. Misikhuluma ngophondo. Sikhuluma ngento enamandla kakhulu, uphondo lokudonsa, umsebenzi uphondo lokuvikela. Kuba zihlukeneke. Awusichazeleke lapho.
Uphondo kuba khona uphondo lokuyivikela wena ukuthi nje ungathathe kancane uqine nje ubonakale mase kuba khona iphondo lokuthi lisebenze ngebusinessini lakho lilethe abantu kucwala nje ibusinessini lakho ngisho ngathi umfundisi uthathe uphondo ulibeke nje lapha esontweni ukhulume nalo uphondo uzobona bazonginisa kwezintuthwana abantu esontweni lakho mkhulu
okushuthi umuntu njengamanje siya ephasikeni ufuna abazalwane uthini kuyena
hayi akafike nje singakazi nje isikhathi sesibalekile kakhulu kufuze ukuthi nje ufike uthole uphono nje kube into nje esheshayo ngoba lapha ephasikeni kumele igcwale abazalwane nje bangenise kwezintuthwana lento yilento nje kuphela ezobalanda awudingi ukuthi kufe abantu ekhaya
awukho izinto lezo isidawana wathi unaso uthini kuthina namhlanje
hayi mkhulu ngiyiphethe lento
ngosithengise ibhodlela laso uthi
waphethe amafutha esandawana mkhulu
nawe phambi sije khona ikamera izosibona
nawe
Uyawadayisa wakho kwenzekani?
Hayi angiwadayisi lawo mkhulu. Angiwadayisi lawo mkhulu ngiyawasebenzisa nje ey'nto enzama.
Okay.
Angiwadayisi mkhulu.
Amafutha enhlanhla wenza njani?
Nanka amafutha enhlanhla. Amafutha enhlanhla mkhulu asebenza ey'ntweni ey'ningi. Uyagembula. Khona la ufuna ukukhuluma nobasi wakhe emsebenzini ukuthi akunyusele isikhundla emsebenzini thola lento. Uthi nje twithi la. Ngishone khona mkhulu.
Ngifuna ke sibuyele lana. Kunabantu abathi bafuna izinto zasekhaya zokuvikeleka egcikeni, abantu babuyela emaphasikeni, kunezinto ezihluphawa lapha egcikeni. Yini oyilungisele? Umuntu ogoduka manje ufuna into elezi, ufuna into okufaka lapha egcikeni.
Ah, eyi, yabona kulaba abagoduka baye phasikeni ngifisa ukuthi nje uhlangane nami nje sikwazi ukuthi sikhiphe lezi zinto lezi abanifakele zona njengoba nizokwehla nemakhaya.
Amajongo ahlula ze amajongosi walungiseleni.
Hey amajongo ahlulekayo awu alishoni wami la hayi hayi hayi
uyawuthemba alishoni
hayi awugeji mkhulu
awugeji
kwamina nje ngiyawusebenzisa mkhulu
uyasebenza
uyasebenza mkhulu awugeji
lana ngifuna sikhulume lento lena abantu abayizwisisi kahle lo ngempela ngempela unama futhi emambe ehlanza sifele
hey mkhulu asikhulumi ngento engizathi ngisazohamba ngiyibheka ukuthi khona yini mkhulu ngikhuluma ngento ekhona nayo lento mkhulu
ifa kanjani nyoka
lana mkhulu ngathi uma ngiyibheka le nyoka shuthi mhlawumbe yanyathelwa inyoka ngoba ngayifica la emgogodlweni wayo inyoka iphukile shuthi kuba lo muntu lono owangikhombisa wona lento lena sayilanda ngapha emakhaya wathi angize ngizoyibheka mina mangifica hayi ngempela ngempela yiyo le isafile nje futhi lento le ayijwayele ukuthi ifele esikhathini esiningi so shuthi ngoba ngayificisa emadlelweni iyanyathelwa inkomo ngendlela iyanyathela ngayo ngathi siyificile ngase sithola lokho mkhulu
okay okushuthi into eyenzekayo ukuthi asibuyele lana ukuthi lento isiza kakhulu umuntu befuna imali
uthi kwenzeka kanjani le hayi lento le mkhulu ingozi kabi lento le mkhulu lento lena fuze ukuthi uthathe ungazuthatha imali eningi uthathe nje u10 rand ugcobe nje u10 rand ugcobe khona into ezovela lapha if ingaveli lento le ungawuyiki uqhubeke nje ugcobe uma isivela lento le uyishise mkhulu sozwa ngawe thina mkhulu ukuthi kwenzakalani after lokho
sho angizobopha inyoka
hayi hayi khululeka nje mkhulu thina sozwa ngawe nje imali nje angeke iphinde uthi mukholile imali iphotshuluke nje sinonimi kanjani imali nje kuba yinto nje ekulandelayo if uphethe lento le ngoba wayona itholakala kalula mkhulu
Vuka Mkhathazo muhle umsebenzi wakho ngisiyabonga ngoba iproduct uyiphethe ngoba manje suka sikhuluma ngento eyiningi etheories sikhulakhulukazo esibuye kwesidawa inani ukuthi awusho ukuthi uyasidayisa ukuthi yasho ukuthi into yakho osebenza phela abanye bezothi hayi ngidayisa amafutha esidawa wena yasho ukuthi hayi lokho ngikudayisa
hayi ngidayisa lokho mkhulu into yami nje mkhulu engahlukani nami le mkhulu
okay usovala nje ufuna ukuthina kubantu
babukele emakhaya fuze ukuthi nithole lezi zinto lezi kunento engeke ngifune ukuyisho mkhulu kulabantu laba abanabafazi abasebenzayo hey iyagcilaza ngempela
iqhelazele lanti
ayi bayaqedwa abafazi babo fuze ukuthi uthole na into ualishoni mkhulu ualishoni mkhulu ukhandwe ngeyilwane ualishoni kahle kahle hayi ngoba usebenza ukuthini ulanda umuntu ohambile kuphela lento le uyakhuluma naye mkhulu yenza lento le osuku ikhuluma naye wena mkhulu
yeah Baba, sinike inamba.
Inamba engitholakala kuyona it's 0677437706. Ngiyafoneleka khona lapho mkhulu, ngiyawhatsapp khona lapho mkhulu.
Babu Dokotela bakwesizo babo jabulela mfana omhle nje akhehlele umlungu namhlanje bese nogcina umkhathazo. Into enhle engijabulisile abantu sebedlalela abantu ngesidawane bethi badayisa ngesidawane nothi hayi esakhe lezi usebenza ngazo. Siyabonga.
Lenda uchama ngomsebenzi osebenzayo iyeke. Uthisha, ukahulumeni, ukamasipala, ibe imali ingekho, imali ungenayo iyeke. Woza kababu dokotela sikwenzele isigqoko semali. Isigqoko semali sizokwenza ukuthi uphile impilo engenayo inkinga, impilo engenazigweletu. Isigqoko semali sikababu dokotela senza izimanga. Ungaphila impilo oyifunayo, nokanti sawuyifisa. Ngesigqoko semali. Ngishayele ku 082-459-1816 noma ku 063-689-1816 8922 Ubabu Dokotela umelele nobubha